Singabahlali base iKhwezi Block 1. Siye safumanisa ekubeni unoncedile wesolekelwe ngumyeni wakhe. Uye wancedwa ngumama uMlingwana. Into eyenzekayo ekuncedweni kwakhe umama uMlingwana. Uye kwafumaniseka unoncedile akho nto ayaziyo and akazi nto ngoclaima. So ke kwafumaniseka uba uzawunceda umama uMlingwana. Kwavunyelwana ke uba makamncede kuba yifemeli yakhe, utsho uthi yifemeli yakhe, ifemeli yomyeni akhe. Ekubeni behambile bekuhanjiwe kwathiwa kuya kwaomishwa kuyokleinywa i-16,500. Kwathiwa kuzayokleinywa nasebhisho imali kuba lo tata ebesebenza lo tata lo. Asiyazi imali ezawuphuma nantsi ke ebhisho thina singabahlali. Kodwa siyayazi uba ebezayokleima ebhisho. Kwaphinda kwathiwa uzawukleima kwamareyisi. Asiyazi nemali ezawuphuma kwamareyisi kuba singabahlali. Kodwa sithe sofumanisa ukleimile lo mama kuzo zonke ezi ndawo. Kodwa unoncedile namhlanje akanamali, akanayo nesenti ekubeni ekleimile lo mama. Umama uMlingwana. Ndilapha ke ndithetha behalf of bahlali. Sikhathazekile ngumama unoncedile. Uyasokola ekubeni umama uMlingwana emkleimele imali, uzityile iimali zakhe. Uye wathi ekukleimeni kwakhe eyona ndawo engakhange ahambe nayo kunoncedile, uyile kwenye indawo uyokleima nononcedile, wayoyithatheka kwamareyisi ehamba yedwa ekugqibeleni.
Umamtshawe unkosikazi katata uMlingwana iye uncedile nxa uba ngakuyawuthengwa kwabame ngoku kuyo afuneka kuyothengwa yokumhlolele umngcwabo. Unoncedile ke ngoku yena wathi ifemeli kabhuti le ibingeke suke bifika yathi makuthathwa abantu abathathu bawuthenga ukutya izinto zolungiselela umngcwabo. Yathi ngoifemeli kabhuti yathi kugqiba kweni ke ngonesifono ixele bahake ithengwe yonke into nemingcwabo yokuyigqetyiwe sibuye ke ngosize sizoxela ngoyidethi yomngcwabo. Lo mfazi mamtshawe ukhona kwakuthethwa ngale nto nje ukhona naye bemgaka lokubona basuka ngapha selanda seqonca ntonandawo
yaqoboqobo
bemgaka bobayekebaloku sebekuleka ungumgqibelo bemka sashiyeka sethu ngisithetha ngokusethu uba ofuneka ukuthenga into ethile umaresi nemali endayo into bachaza zonke iimali sezikhoyo bakhona neepolisi neentontona lo mbutho wakhe. Umkam umamtshawe umamele loko ndithethwayo apha ngenkqobo ezakwenziwa yonke into neentoni. Abambe ke ngomvulo kuzawuye kuyawuthengwa ne kwaye ngomvulo aniba ngumvulo na. Uqesha imoto ke kwayena phofu imoto ayitsho unoncedi makuqesha imoto nguye kulo mfozi othi mauthathe imoto ekhatsha ibhatale. Unoncedi wayothatha imali ezalayo. Yenganamali uncedi wayothatha imali ezala wabhatala imoto imali ezalayo. La mali yemali yayimali
yeyi-300
loo mali ezalayo yabhatalwa ngunoncedile uncedi enganamali ethe la mfazi ayinamsebenzi zathatha imali ezalayo uzayibhatala. Wayithatha uncedi la mali wayenantsi kokakhwela laa moto kwamkhiwa kothenga oko kutya wathenga. Unoncedile ke ngoku yena nxa ethenga izinto ngoku ezithengwe azanelanga aziphelelanga into efanele bazithengiwe.
Umamtshawe
lo imali kuye unoncedi umnike ifowuni yakhe umnike ikhadi lakhe zombini ezi mali iphuma pha ziqhala kule fowuni
ahamba
ayi phofu umamtshawe bakahambi nononcedi sehamba yedwa ke ngoku ngoba sethenga into
eshotayo
uhamba nendoda yakho bobabini ndibuze ke kuyindoda yakhe iphi wathi asawudibana ehighway indoda imlinde ehighway yona.
Umamtshawe uhamba
nomfundisi
banekhola bobabini.
So umamtshawe ngumfundisi bahamba ke ngoku bayothengelana umama unoncedile ukutya
unceda kakushekile phofu yena
akekho yena
ngaba abaklaim ezimali bobabini.
Umama unoncedile kutheni ukuze amnike ikhadi amnike yonke into nepini
kaloku uthe makuthenga ukutya izinto
kha
ke ngoku apho
akafundanga unoncedile
so uyabhidakala
uyabhidakalaithemba
lakhe lilapha
kulo mama
ubabazalanabekhola ngokwenzalanto umama uMlingwana
umhle ufanelekile nambe ndinomnike ngela xesha uba ndandimbonelela hlo
iyafaneleka
ngoba nam mntu webamba funeke ehambile wathi othetha koma ndathi incede ndiyavuya kuba ndifanele umntu obright ye ndifuneke uzawuyenzayo wathi atsho kum ndathi mna ke ndincede kuyo nke into enzekayo ubhuti angcwatywe ngesithozelo ubhuti uphenga kawex kwakumente ubhuti ephaa kwakurhulumente ndathi ubhuti onke wathi unamfazi wathi eyoncwatywa ngesithozelo ngoba ndathi ubhuti usebenzele ubhutilo phofu lo mfazi lo mamtshabo esho nje ubhuti lungcwatywe apha kamasi abona bumnyama nabumhlophe nabunjanini uva nje bathetha ngabo ubhubhile qha akumntu omaziyo ngumyeni akuba basandudibana nomyeni bobabi basandutshaa so akamasi nokumnxibisa impahla emangcwabeni wahamba yedwa zonke zo nto apha thina siyazi loo nto uphume wade omngcwabayo wamnxibisa impahla elandayo emoshwali yedwa singayanga thina nonceda engayanga
okay ndibone laa phepha lipha koomama lijikelezayo eli phepha mama lilantoni lona
eli phepha leli lichaza
ezimalistatement
ezi mali ziphumileyo
ebezisebenzisasakwacapitek
nesakwacapitekapo
iimali ezingenile masiqale ke imali ezingenileyo zithini imali
imali engenileyo yokuqala yi-16,500 eyesibini ibe
yi-11,800
eyesithathu ibe yi-15,000
ngoku kusheke malini kwelo khadi pha ekugqibeleni
ekugqibeleni kusheke inantsike i-R28.92
umsebenzi lona bomama ezini mali eziphumileyo zonke izinto eziphaya umsebenzi besithi xa ehambile mam noncedi lahamba uyazoripota masithethe nawe olel
hayi bengaripoti
wayithatha ifowuni wathi
intsha
iphuma ekhalibhotini wathi irongo ngenxa yoba ndamfumanisa uba uyadilitha qho kungena imeseji uyadilitha wayeyishiyile kwigame okuqala ifowuni yakhala wabe drowa kuloo ndawo adrowa kuyo kwa-6 okwesibini kandimchazela ndithi hayi msikubonile ubudrowa wayithatha wandibona uba ndikleva wayithatha ifowuni emanedilithi ufika kwakhe
emanedilithizange
baphinda abuye naye wathi imoshakele
wadrowa umsebenzi lona nenabahlali kwezi mali ezingenileyo ibe ngumsebenzi onjani ubunesidima
ngathi umngcwabo womntwana
ibingathi umngcwabo womntwana
inyamawathenga
iinyama ze-4400 iipakethi zambini nesoseji ye-300 nenyama ye-700 yenkomo needrinki
eziyi-4
irayisi yayithengwe ngelamini wayepeye ngayo utata walapho ngoku wayesanda usweleka yabe imali yakhe
yabe
ingenile yathenga irayisi okoko yayikhona ngoba sasingatyi apha sasisiza njengozonceda zange kuthengwe kutya zange athenge kutya ethenga ii-3 kgs e-vetch
so le mali lapho yonke ibhalwe apha ibingenile anikha niyibone
akaziyibone
tu akayazi nalo
ongekho nentente yabhatalwa xa ngalaa mali yenantsika yepeyi zange isebenzile
ezikhayisebenzeuthethe ngento yoba bekukho i-funeral cover yakamareyisi i-funeral cover yona ikhavarishe ntoni cause ezinye izinto imela zikhavarishwe i-funeral
asiyibonanga ngoba kaloku umama unoncedile khanga ayikleyimi
njengoba isithi umareyisi ukleyimile phaya so lo mama kulaa mali mayibalwe phaa ngaphandle imali ebhokisi zange ayithenge
yemaphaya
because wayenecover
yes nelitye
ezokuba ilitye kunye nenkomo
zezibhatala
umama bethethe ngeli litye ke ngoku esithi ilitye lona lalila kwaphinde
tata
wathi
litye lizihleli inyanga ezine apha
ngenxa yokuba mana
ilitye lizihleli tata inyanga ezine apha
suka
ndafika mna ndibuze kumama unoncedile mama unoncedile ithini into yelitye uthi umama unoncedile kum
heyi
andikwazi ulala ngenxa yelitye lilapha Ndithi ke ngoku iyawuthini le nto. Wathi akayazi umama uncedile. Uhambe kwahamba kuloo nyanga. Izawuphela nale esini inyanga. Kwathi gqi ibhakhi apha emhlophe. Ibhakhi emhlophe hayi umaphanga kum. Kwabuza uba umama uncedile uphi na. Ndathi ukhona kaloku phaa endlini yakhe. Bathi aba bafo bathathu. Bathi sizothatha elalitye. Bada ke abafana bethu bazothatha elityani. Bazi bangabaphi ke ngoku. Bathi bazolithatha apha. Phebe bendisanduza apha. Ndikhalela indaba elitye lihleli apha. Inyanga ezine. And then kaloku mna ndiyazalana notata oluswelekileyo.
Aboneke lalitye ke lathathwa ngumntu osihlwele utata ubhuti. Lokwafu lathathwa nguye ke thuthesa. Kubekho safowuna saxela uba eli litye lisithuthise etye zange lihlale endlini. Eli tye qheba kume bakudala le
mkelekaloku
ngoku ifana nomngcwabo ohleli endlini. Athethwa ngulohlele udade bobhuti lo. Udade bomani ubhuti lo gama
lalaliyofakwayengokuelaisoya
kuye ke ngoku.
Yima ke into endifuna uyazi
mna into endifuna uyiswangathela yile unantsi kumama uMlingwana uclaimile imali akaomtshwali 15,500 wayoclaima imali kwaclaimwa imali ebhisho ikuba utata lo ebephangela so ke ngokwafumaniseka ebefumana nepension ke ngoku ebesefumana ipension wayoclaima ebhisho ekubeni eclaimile ke ebhisho ke waya wayeyile nononcedile ke caba uthi wayeyile nononcedile waclaima loo mali ayiclaima asingayaziyo esiyaziwa kwaomtshwali 15,000 kwayiwa nakwamaresi kwathiwa kwamaresi izawuphuma imali yelitye ngoba banamatye kwathiwa izawuphuma neyenkomo iphume ibhokisi kwamaresi wathi ke yena kumama unoncedile ethetha ezilungiselelo wathi ndiyacela kulo yonke le nto yenzekayo ngoba le mali yomyenam kwaomdushwali bendimbethele mayisetyenziswe leya kwaomdushwali for isingcwabo somyeni wam sonke kodwa leya kwamareysi ingaphathwa for ujongana nobomi bam xa sengcwatyiwe umyeni wam kodwa khange yenzeke loo nto leyo umama uMlingwana yena uye waclaima baclaima nononcedile imali akwaomdushwali yasebenziseka ngaloo ndlela ayisebenzise ngayo sifuna uyazi uba iphi na nayo siyafuna uyazi nakwaomdushwali uba yenzeke njani na wabaye baclaim wathi umama noncedile mayingasetyenziswa ke kwamarisi ngoba iyawuthe emveni kwesifihlo ngoba le mali ingaka yomyeni wakhe yakwaomdushwali izasonela isifihlo somyeni wakhe yenze yonke into ngoba kwamarisi kuzawuphuma imali laa mali yakwamarisi yezinto zonke izawuncedana nobomi bakhe ngoba kaphangeli kodwa umama uMlingwana yena uye waya kwamarisi wayoclaima imali wayifumana
ayoyithatha
umama uMlingwana
oyileyo apha kuni wayobuza kamareyisi oba kwakuklenyiwe ngubani ubakhona abantu abuyeyile
umntu oyileyo uphinde yangumama unoncedilengehlobo loba uyothatha imali yakhe kuba kaloku ugqibile ungcwaba uyothatha imali
yakhekwamareyisi kuthiwani kwathiwani exesha ubuyolandeka khona
uba ndaya masuke ndigqiba ufihla uba kwathiwa imali ibikhutshile ndandikhutshwe ngumfazi kaMlingwana andiyazi uba wayenza ntoni na kuba zange yenze imsebenzi
but umareyisi uyikhupha njani imali yomyeni wakho wena ungekho
sasiyilwe nalo mfazi kaMlingwana ngoko ngexesha zazizawungcwaba lo tata qha ke ngoku wathi izawube ikhutshwe ke
ngokungoku
akaxela ke ngoku umfazi kaMlingwana imali ingenile xa ndimbuza ke ngoku kanti imali ingenile ndaya nofika pha kwathi imali iphumile ndithi khange ndiyibone uba khange eze nayo nerisiti andibonise yonke into ebengandibonisi ebendijikela ngapha kwalela litye walithenga kulithathe kwenye iphala nothi kulekamaresi
umaresi mna ndingathi tata akanatyala ngoba umaresi into ebangebayikhuphe imali kumama uMlingwana umama uMlingwana ufike kwamaresi esisihlobo sakhe umntu azamnceda kuba umama unoncedile engazinto so ke ngoku kunikwa umntu oyibhenefishari kanoncedile osecako noncedile umaresi
waye kaloku umkaMlingwana uthi uyena kwayinqo yena ungumntu wephala yena ungumntu wepolisi apha kule femeli utsho yena uthele ngeloo uthi ucele zonke zo ndiwathi ifemeli yam le iphala yeyam nam ndinephala nam ndinayo ento zonke so mntu umntu wamangcwabane utsho yena kule femeli utsho kule femeli utsho yena
Into endiqondayo mayona yona tata efunekayo le mali yakwamavisi.
Kule nto sinibizile yona abasingabahlali. Xa siqale ekuqaleni le nto ngexesha kusando swele kutata lo. Bazila abamama kuthiwa ngumama uMlingwana nala tata kuthiwa ngutata uMlingwana. Banemilingo futhi because ufika kwaba into abayenzileyo inye. Ngokuba bemazi utata nomama noncedile into bangabantu abanjani. Bangamaxhoba kakhulu kubo ndixa ndijongile. Bayabazi kakuhle. Ngokuba kuthe xa bafikayo apha babuza imininingwana nje abayibuzayo kodwa endiqondayo ebiphambili mna kunesefu apha yalapha endlini. Yalapha kumama wolaluka unoncedile notata walapha. Isefu ibiye yabo imhlambe bebezibekela loo nto bebezibekela yona kuyo. Kwafunyanisa into yokubana mayiqhaqho loo sefu ngokuba isitshixo mhlawumbi asibonakala apha endlini.
Ngulo mlingwana
wenza loo milingo kodwa wayivula isefu yavuleka.
Kalokuthi ungalapha kale.
Into endingayaziyo ke ngoku esefini bekukho ntoni ngaphakathi because umama lona ndiqinisekile ngexesha kwenzeka laa nto yena wenziswa noba yiti ngapha. Ngabo babathathwa apha endlini ngelo xesha.
Akafundanga
kwesibini umama. Ndithi xa ndiyijonga le nto ndifumanise ukuba utata uMlingwana njengoba ebesondele kakhulu apha ngumama noncedile notata uJalvana bekubonakala kunenzuzo ethile ayizuzayo emsondezayo apha kuye abazali bam. Ngokuba uba uJalvana ebufundisini bakhe kuyafumanisa into yoba wanikela ngemoto kulo tata kuthiwa nguba uMlingwana. Ndimazi uba uJalvana mamnonyama ngezaa keyboard zakhe nezaziphika.
Into esakulandela ke wena umkhulu wa uzama ukuthi i-advantage
ithathiwe inintsi kakhulukumamnoncedile ngokuba bemazi ngumntu onjani.
Akafundanga
umamnoncedile and ngethemba kuyena xa bafikayo waqomba zonke ezi zinto ke ngoku ezizawutsho zihambe kakuhle. Ifikile ifemeli yalapha, ifemeli yalapha khange ifune uzinvolva kakhulu kulaa nto. Ibuzile nje imininingwana yabe isitsho yona into yokubana ayidibenanga nanto naba bantu. Saqomba mhlawumbi ngokuba yifemeli xa ingadibenanga nanto naba bantu lukhona uphando mhlawumbi yawuthi liqhube leyona. Yemka njalo nabantwana babakatata uJalvana babezile esifihlweni. Nantsi into ebuhlungu ke ngoku umama noncedile kuyo yonke laa nto leyo imshiyile ixhoba lendlala.
Yho!
Walamba
kangumekubeni imali zomyeni wakhe ziphumile. Nantsi ke ngokwelinye usizi.
Ubuza apha ngubahlali ke mkhuluwa singathatha ixesha lide ne. Now that niyibonile le nto nayiva isenzeka phambi kwenu niye nakhe naya kulo mama lo mama uMlingwana.
Khange sikwazi ukuya kulaa mntu ngokubana njengoba singabahlali ngeli hlobo siyibona imeko ngoku sicinga uba mhlawumbi sokwenza imfazwe okanye soqala uchuku okanye mhlawumbi saba ngathi sithanda izinto. Yiloo nto ke ngoku siyidlulisele ngaphambili sibize nina aba into yokubana ingakuba imeko xa zinjena zithwane na ukudlulela ngaphambili ngokuba lo mama ulixhobo uyedwa siyibona nathi ke ngoku nathi singabahlali laa nto asinawo amandla okuthi siye phaa ngokuba asiyofemeli nomama ngekubhetele uba singamalungu amanye efemeli sincedise amalungu efemeli ukuya phaa.
Uswelekile utata eswelekele apha endlini
esibhedlele
wathumela umntu oba makayobiza
zange
wena zange umthumele nawaona wayibona le femeli siza
ifemeli yena sayifowunela liseqoboqo.
Yazivela uba uswelekile
kaloku jonga ubhuti uthe weswelekile uncedo
yoxelelaakwaziuthethakakuhle
ngoku mnandi aqonda uba hey kuyayo abantu phaa abantu bonse batha bayazi kanti uncedo aqonda uba o umdingi athi kanti umdingi uyayazi labo kuthi umdingi ayi ndayazi ayifunga uMlingwana
ngwanadathi
ke mdingi sonceda sofunele uMlingwana uba ubhuti apho
uswelekileubhuti
ewe
so lo mlingwana uyive
ngefowuninixelela
just uba uswelekileokaythetha umama ndisafuna kuthetha umama lona so wayiva ke ngokuba uswelekile naw ke ngoku wena ke ngoku for oba umnike ezinto eziqalele phi into yoba umnike amakhadi kunye nefowuni umnike zonke izinto
laa fowuni sayithengele uba kuzawuphuma le mali le yasegunisaithengwa
ngubani
iphume kwimali yomyenam ndandihamba nayo wathi ke ngokuyena la phone iphume ngegama lakhe nathi imali yomnye nami ndithenge ngale phone yabe imali kula phone ke ngoku izawuphuma kula phone yakhala ke mna ndiyamnika nje ngoba ngumntu uzandinceda izandinceda kuba ningenamntu ayothenga ezinye izinto apha zomngcwabo. Imali ngoku kanti la mali kiphume kula foni la mali kuthiwa yimali ethile le
ikhadi wena mama foroba libe phaa kuye utheni kwenzeke njani foroba ikhadi
nalo ndaye ndamnika ikhadi
wena umnika ikhadi ngenxa yoba usonqena or mhlawumbi uqonda uba ufuna iimali zilahlekayo
kutheni uba mandikhadi ndamnika loba ndicima ufama uzakwenza into ezibonakalayo
enakazi
ukwenza le nto into ezibonakalayo zomngcwabo izinto ezininzi zange zibe khona. Kuye ngoku ifowuni ngokakavumi nake ngondani makandinika ikhadi eli baba ma siyathisisana nathi ndifuna ifowuni yam.
Yenzeka nini indaba yofuna kwakho ifowuni uyifuna imveni kwesifihlo
ngoku angekafihlwa le nto bezawufihlwa
so wayibona kwapha uba amana akayenzi kakuhle le
akayenzi kakuhle ikhona le nto amana yenzi apha malethi ndibekakathi kandinika ifowuni yam hayi khawume salungisile ndani ndincede ngale fowuni ake zange andifunike tu le fowuni
ikhadi lisepha kuye
ikhadi zange waye wandinika lona ikhadi waye wandinika ifowuni akavuma nayo tu
wakunika ikhadi nini wakunika
esifihlweni
wandinika ngolosini kuba wafihla ngolohlanu
kuba
nale fowuni wayenyopa ngalalosini ndithini makandinike baba unyopa le ezimali kulaa fowuni ezi zingenayo.
Yima ke mama njengoba unimane ne-ACT uyenza into ezithile nina uthi uyakunika iripoti oba kungene imali ethile
akandiniki
uthi uzenza ngantoni
ezixela uba ikhona into ayithengileyo engandiniki ndizibuza engandiniki yonke into wathi phaa efemilini kaxokayo wathi undiniki ndasangundinika izinto mandizazi nanto zento exelayo bantu oyenzileyo ngala mali wayengandiniki andinazo iinto zakhe.
Into ebesifuna yenzeka ebuntu omkhulu ngokuba sinibizile nalapha singabahlali i-way forward besicela into yokubana uba lukhona uhlobo lophando onothi lenzeke ngemali elahlekelwe umama uNoncedile noba ngurhulumente na onokwazi unikela ngaloo nto okanye nini nalo igunya lokuthi ndingaphanda besicela ukuthi singabahlali nisiphandele apho lo mama imbi into emehleleyo apha ngokuba lo mama ngoku ubhuqwa yintsokolo umyeni wakhe emlungiselele emshini kwakhe emhlabeni besifuna singabahlali nibe ne-way forward nini apha.
So all in all nizama ukuthi umntu obukeleyo walapha ngomhlalo walapha e-BCM elantikeni ikuyakwazi unceda umama uNoncedile uyabamkela oba bangaze bazomncedisa for uba akwazi ufumana iinto zakhe
umthetho kudlale undima yayo
kulo mama
lo mama uyalamba
ndihlabe ndiyasokola nyhan ndiyalamba ndilala ndingatyanga okanye ndiphiwe nangabantu basekuhlaleni ukutya ndiyawafuna amancedo la
ngoba
kayimali leyambi ndifuna ibuyile laa mali iphumile
Oba kapeyi engakhanga akanacebo lanto akanani esikolo akanantoni into apho sikuye le ndithole ngekwane athi makancedwe siya kwini nje lincedo abasebhenki bathe bona abanakwazi namapolisa athi akanakwazi uthetha ngento yemali amapolisa athi akwauthetha into edibene mali wona akakwazi into edibene imali akakwazi uyithetha udibe nemali yomntu abanye umntu nebhenki ibhenki ithi ke ngoku yona inikela statement qiphelele ithi bantu basobamba amapolisa batsho bona bangandobamba amapoliseni batsho kunonceda banokona omabam sasiyemapolisa bathi amapolisa asikwazi uthetha into edibe nemali thi But as one is a little mile.
Cinema is to some Kalele, Pam Gabum Yenak was still on my sim Kalele Singabai. Some Kalele, Agakas Kalele, Bagal Uza Tata,
Tata,
Silindi,
Chamakala,
as was great as Yambon Magana,
Aganama, some nigger Malina, some nigger Malisetu,
Agaga, Lalanga,
Lalanga, Lalanga,
Lalanga,
Akula veki walamba. Wamba bese thubeni hamba efuna ukutya.
Abantwini.
Ebantwini namatyala.
Imali engakanana. Nikubaphuthe uyayibona kulanto. Bona umuntu kwathi asibonde uyayibona kulabo khona ekhinta yakhe phala mfo sathengele zona. Lo mamtshako. Emabhaketi emekhinta yakhe sathengele kula. Lo mfo zangathi ikhinta yakhe. Zangwa ke ikhinta yakhe.
Kodeli yantonto ndifuna igama lakhe mina lithwe qha.
Nami.
Kodeli.
Kodeli
yakwadana.
Zanga itye ikhinta yakhe. Kodwa yena ukwazi balale itye ikhinta yakhe. Engazanga lo mfo sathi ikhinta yakhe.
Umphokoqo
yena. Ophomile. Lo mphokoqo.
Lo mphokoqo uthatha.
Lo mphokoqo akanawo.
Kocinge lo ntlungu injalo.